Ndeya baba boma likudzudzula anthu amenewa kudzera kuti tukunduna jawaza mtenga tenga ndi mtokoma kwena kuti yai kumaru gali murozi mbera baki mkuonjeza anesho ndamina ni bankani mene anajira ma sport check sawa unakuti yai zikujiti gabe situ zimenezi zina amba nitupa banthawi hapo amene wadu ndi Steve mene tene kuti nda gula gula mena maita zimenezi wete mabwana amene ndetsa gali moto wapanda number plate. Ali above the law. Tiambira mewe. Ndan hokuti malamula ajisema gira chilo kwa iwo.
Sa ali above the law. Kumatele kuti akudzimva kuti ala iwo ama dzimva. Kudzimva kuti ali above the law.
Okay. Ama dzimva above the law.
Pamene sizuma ina kukhala choncho. Ya. Ndikhani yuti samanyaza. Mira kuti nina mwenye kuti. Nthawi zambiri. Ama kadi kuti mabwana. Mpeza kuti akulu akulu aboma umene.
Ndamena kwenye sa kemuru zobana.
Akwende sa gali moto. Suri suka na udaka zongo ti kanka uwele nga tuwa ini. Komano bambu, gali moro yoti yopuma. Chika moro cha buino, chaluwa buino. Awawa, gali moro li kuti mpaka nalifige nziko muno. Alicha nisi kume lujo kilako. Nde kuti afabu, nditu makopiti. Nde mufuna luzo ti kangono ngono, kuta chitile na papule gali moro yi. Sanka kwa nizi. Olumpe zori mina gali moro la boma adu kumende. Thambina yake ya boma. Gali moro li kuenda lopanda na papule. Mufuna luzo ti mpaka na boma luganika. Kulipila kuti gali moto ikhale number plate. Ndiye ndinkhani kuti tsamanyanzi. Chifukwa choti zimene zimatha kubweretsa mpungwe pungwe. Mena kunenera ndibwiza ndi mai Angelina Makwecha amene ali mneneri ku Directorate of Road Traffic and Safety Services. Akuna kuti izi zimavuta pa nthawi yoti mina gali moto zamtundu umene uja. Zapezeka kuti mina adapita nazo kumalo ina yake akachita tine kuti mina kapena zaumbanda pachitika kaya kwachitika mukaya ndi ngozi kumene involved mungozi olo iyai mwina basi akapanga attack kwina kwake gari moto zogwisira chizo zija ndi zimenezo so wana kuti muyambe kulondoloza zimamba uvuta muyambira pati ai gari moto yake namba la city nayone zambiri mbiri tutuwiri sizokhazo tatiye ndibwerere zaka zingapo zapitazo anthu kunali wo hey tukona number plate gari moto azika number plate zina ati zopata number plate zina lemba hey APM boma hey ana dad zindu kati zimene zicha kunali wo anthu kudandaula kodi tsapano awanza anthu atonse afuna mbiri yawo nawonso yembe kuipa ndi zinthu za mtundu meneyo inde sakuika kaya kapena kuti tonse boma hey kaya zakuti zakuti koma gari moto izizi mene zayamba kuti gari moto zambiri zopezeka zopanda number plate ambiri bazira iziruzu uchitika pansi pa ulamuli wa chani koti kwa boma la tonsi ndiye kuti abomawo ali ndi ntchito yonetsa kuti izi zisafalikire ndiye apa pamene atusa statement ya kunduna woona za mtengatenga nkumati kuti akulemba ti ndi mtima onse kudzudzula konkodzudzula ndi mtima onse kapena apa khozo kukhala kuti akudziwa po kanthu mene mwanenera mbuchoti amatha kukhala ambiri wa ndi mahimu akudzimva kuti aifeti above the law zimene sizimanena kutero ndiye malamulo agwire ntchito chokumudwisa nchonena kuti mudzapeza kuti kwinako wena ufuna kuti akhwimitse alimbikitse malamulo othana ndi zimenezi amakhoza kupeza kuti ali komweko koma ena mayiwo akayamba zimenezo amachita so target omwe ajato aja nakasina kuti amakhala akuluakulu mpeze kuti munthu amuimitse iye aigali moto ibwana namba pulili palibe tayima ni pambali pa iwe so ndendi weka ndani iwe mufuka ndi imitsa ine ndaimbire phone abwana ako ondaimbira phone akuta kuti basa apange pamene waja zoti mwana uja amukhumudwitse ndikunena izi chifukwa ti masiku ena ambuyo mundaona pokalata adalemba wa polisi wina modzibisa sadadzulule koma adangoponya ndithu ku amati ku social media kuti amalawi zina ndizimuone mudzidzi wa zimenezi uchitika adadali chamuzomba umu adayimitsa gali moto la mtundu mene lopanda namba pulete chotero gali moto lopuma ndeka adali mene mungolemekezeka bwana gali moto inamba pulete adakana atu aliya yo nkhani yake ichi basi na chitana maalami amene paja ndakuluakulu ena kwinako aja akumupatsa foni mwana uja akumva amene ankhwala nawo ayi ngachikulira ali ireke galimoto yitipita iwe ireke bwanawe basitu galimoto yapita 2 3 days mwana ujagumsa mutsa kumene kujakurai basa choke asakhale sokugira chiro menipa akagwire chito kayankuti kwa mutaya kwina kwake ndi amadanda kuti chimene chindi chilungamo magwiridwa anthu anchito adzikhala otero so ichi ndangofuna kupereka chithunzi thunzi yonena kuti nzoonadi pasipene kuna kuti nthawi zambiri amakhala kuti amene akupanga zimenezi ndi anthu oti mwina ozindikira anthu okhala ndi influence akatero amene afuna kuti ntchito ilongosoke adzitengeka ngati woyipa izi sizoona iyi galimoto metana ngati kuti galimoto bambo labwera galimoto lafika ngati mwati kwanitsa kugula galimoto certainly mukhoso kwanitsa kuyikitsa number plate
Tangana vanghani yotsiriza program ya tolera kwa Kwagwanji ndio kuti ndi tuma dema amena naliko dzulo kumangochi anthu kumene kamakutsukizira ndi bungwe limene la kuti Human Rights Ambassadors Leaders HRA akone ngati mabungwe amene afuna mamba ndi mai chambire Human Rights Defenders Human Rights Ambassadors Human chakuti chakuti fora umeya ulimbe amene afuna anthu yabwino zavuleka I would even want to tell rooms in that moon, Boma Mangoji. What do Mangoji see my sins in the fire?
Hey, I never should have figured what to call him Zinda.
No, you don't feel cars.
Commanders are going to be
municipal,
is it? No,
you don't feel cars. Good
Boma, they would know quarter Yanzi. Before you move up a gigamacomi.
Come up at the Masuana, where anabangisa zionetsero dzulo afuna kuti tsogolo dziko laza chakwera alule pasu ndo chifukwa kuti akulephera kuendesa dziko lino makapen promises ena ndiena sana kwanitse akulenda zoona amenewa zoveka zimenezi kuti atule pasu lino
zoti ma campaign promises ena asada kwanitse chani anthu akudziwa amalai kudziwa mene ndipo sakunama
ara nane naoka achakwera nane naoka
pali zambiri zimene adalonjeza of course zina zida yamba mina gia kupeza kodi ya tikimina
ya jama
daona ni tufeteleza otsika ntengo uda abwira anada kula momo chipa koma zuone kwa zida vuda ulendo inao mavuda onditu ngochuruga ngochurugi rapo koma no zotula pansi zo ujindozo zita kizuma tengena ndi mwini wake akuti wana kasi awazatu wabungwe wakuta hai ntaimene achakwira adali kumbali otsutsa boma akanira zimenezi kuti hai makamaka ata pambana pa 23 akuti ndada noti ndikapanda kwanisa zija malonjezo angaji
ndzasiya
ndezili kwa amene akwauzawo ive sitingapangire wano chiganizo kuti ayi bwana tulani masudi ndo ayi komano chili kwa iwo pemkontri menero akulimva president Lazarus Chakwera ndi boma lawo la tonse nkhani ndimene akuti masiku 7 tulani pansi chifomu lephera ndezili kumene kuja kuona tachita bwanji atula pansi
kapenayi
akuona kuti iwo akaunika zimene akufuna akwanilitsa olo kapena akhoza kwanilitsa nangasi mandate paja ndi mpaka 2025 temu yoyambayi ndiye kuti ngatakuona kuti kuli kuthekera kuti kamakafika nthawi imeneyo akhoza kukhala kuti zinazi zatheka ndiye kuti anthu raini sintula pansi koma akaona kuti hii ayi dzatila kada anthu inu munazoona ndiye timva tikhoza kumva kuti ayi basi ndapita ine ndipita kwa malembo
nkhani zina zikuluzikulu ndizokhudza Admark boma liligula chimanga chimene Admark mafuna kugulitsa ku Zimbabwe pa mtengo wa 28 billion kwa jana 22 million US dollars agula okha bomawo nkhani zina zokhudza Moli Brothers Limited imafuna pali nkhani imene kubawa milandu okhudza ndithu drama zokwana 1.4 billion kwa jana kukana umene kuna Reserve Bank of Malawi kuposa ndi tunkhani za masewero zilimo menemu
maqueens
achitabwino ndithu ku Tri Nation Tourney
zokhumudwitsa akuti ma allowance amalandira ochepa kwambiri ndi anduna za masewero alina kuti ayi chini pachitikepo kanthu kayanda ku sports council kayanda kuti onanizi
jabwino ndi akuti kubwera kwakhala kusewera masewero opemana mphamvu ndi ma South Africa kapena England kuti aoneso kuti ndimati mamene wake chabwanji asana vile kukumano of games kumene yaka kumane suni mati maja umeo umeo ya zina ngane obi sowa hawa uli Steven Dagalina mmozi mwa kwa zankani kwa Times Group poka mimele mwa kutani kibaku batani ndi ya kwa Kwagwanji ikare kufika so kwa maskini vanu mbo lolemba sabata ya mawa mpada la jisa tijieze bino bude kwa mwana mmise umu magwaramu mmise damu tani bino bide ni kwenye kutani mamine yu wa Times
Kodi Ngomu kudziwa kuti mota kuonera maele onse asanwa Premier Lord.